Warumusi umunezero warumusi w'ibyishimo na cyane cyane kuba mama yalile wimase novuga n'umunsi mukuru waba mama journée de la femme byari ibintu byoshye cyane gose aho novuga ku rwego rw'igihugu uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu ntara ya Gitega ariyo ari wo mugwa mukuru wa politiki byari ibintu byoshye cyane gose aho novuga yuko byari birori byari byitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse abantu benshi cyane aho byabereye kuri stade yo muri capitale politique ku mugwa mukuru wa politique ngaho mu ntara ya Gitega novuga yuko stade yari yuzuye abantu benshi cyane aba mama ndetse n'aba papa muri uwo mwanya nyene novuga yuko bariko bahimbaza uwo munsi mukuru wabo wari umunsi mukuru wabo koko umunsi mukuru w'aba mama ndetse nanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi niho yari yibereye mu kubafata mu mugongo ndetse n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye aho yari kumwe ndetse na Denise Nkurunziza umutambukanyi nyakwigendera yahoze atwara igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Pierre Nkurunziza novuga yuko uwo munsi nyene Louis Marse haratanzwe ubushimwe butandukanye haratanzwe ubushimwe bwinshi butandukanye ndetse no kuba mama batandukanye bivanye n'ubuzi basanzwe bakora cyane n'ibikorwa barangura iminsi yose abakenyezi 17 ndetse n'umugabo umwe w'imboneza nibone uvuga yuko bashimiwe kuri uwo munsi na nyine icubahiro umugore w'igihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye barahawe ubushimwe bwinshi butandukanye bugizwe hanini n'impapuro uvuga ziteka impapuro ziteka bahawe na nyine icubahiro umugore w'igihugu cy'u Burundi rwo Evariste Ndayishimiye donc hari mu birori byo guhimbaza uwo munsi nyene mpuzamakungu wahariwe umukenyezi kuri uwo munsi nyene w'igenekerezo ry'umunani ntwarawo ne novuga yuko byabereye ngaho Gitega ku rwego rw'igihugu abo nabo nibo novuga yuko abo 17 bahawe izo mpapuro ziteka impapuro ziteka bahawe na nyine icubahiro mu rwego rw'igihugu cy'u Burundi duhereye ku wa mbere novuga yuko tashobora guhera kuri umutambukanyi wiwe ari we Ndayishimiye Angeline umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mu bikorwa bitari bike ngo amaze gukora biteze imbere umukenyezi nawe yarashimiwe za gushimirwa ndetse n'umushingantahe wiwe ari wenyine n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye nawe ari mu bantu bashimiwe yuko bariko bakora cyane gose bikomeye ndetse amaze kurangura n'ibikorwa byinshi cyane amaze kurangura ibikorwa byinshi cyane biteza imbere umukenyezi uwo munsi wari umunsi mukuru uvuga ati wahariwe abakenyezi nicyo gituma ategerezwa gushimirwa kuko abifisemo n'uruhara uwa kabiri nawe yashimiwe bamwita Lydia Sekera nawe muramuzi yarigeze gutwara FFB hano mu gihugu cy'u Burundi Federation Football di Burundi novuga yuko yarigeze kuba atwara FFB Lydia Sekera n'umukenyezi azwi cyane mu nkino yitanze no mu guteza imbere abakenyezi muri ico gisata akaba ubu ariwe arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya inkino CNO novuga yuko Lydia Sekera si binyuma gato novuga yuko asanzwe ari muri FIFA muri komite FIFA mu ruhande rw'abigeme Lydia Sekera nawe novuga yuko n'umuntu ariko arakora cyane nawe ne yagiye mu bantu bashimiwe yagiye mu bantu baronse urwo rupapuro rw'iteka baruronkeje na nyine icyubahiro Evariste Ndayishimiye uwa gatatu nawe novuga yuko yashimiwe ni commissaire de police principale ngendanganya generose uwo mukenyezi nawe afise ipeteri rinini mu gipolisi cyane kandi yitanze no mu guharanira agateka k'abakenyezi muri ico gisata nawe yararonkejwe urwo rupapuro rw'iteka nanye n'icyubahiro Evariste Ndayishimiye nawe yabikoze neza cyane rwose reka na jewe mfatiro kano kanya ko kumushimira kuko ari mu bantu na jewe nibyo kwa karorero iyo nza kuba ndi umukenyezi nusanze nanje nakoze nk'ibyo yakoze uwa kane nawe yashimiwe amwita niyo kindi Marie Ange umukenyezi w'abana uwa gatanu nawe yashimiwe ahabwa urwo rupapuro rw'iteka nawe ngo afise ubukerebutsi budasanzwe cyane mu gisirikare yize amashuri ngo menshi cyane ya gisirikare kandi ashoboye no gukoroka mu ndege basanzwe bita parashitiste nawe nari mu bantu bahawe ako gashimwe uwa gatanu nicayenzi Libelate yabaye uwa mbere mu bafasoni babatwakazi yize akaba yaranajejwe amabanga atandukanye nuwe yarashimiwe ahagwa ahabye ikigoro papuro rw'iteka uwa gatandatu bamwita Nahimana Sada
nuvuga yuko mugenzi wanje Isaac Classic yigeze kuca kumukoresha ikiganiro asanzwe atuye ngaho muri zone ya Buyenzi. Nahimana Sada nawe ari mu bigeme nuvuga yuko bahawe ngo rupapuro rw'iteka. Ni umwigeme asanzwe akina umukino wa tennis afite ikibanza cya mbere muri Afurika nawe ne ari mu bantu bahawe rupapuro rw'iteka. Mu kwanza ashinzwe acyaza Kamaliza Mireye aheruka gukora ubushakashatsi buhanise bushobora kugera ku gutora umuti uvura igitunu. Nawe ari mu bantu bahawe urupapuro rw'iteka na nyene cyubahiro umukuru w'icyacu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye. Hariho Nzisabira Space umukenyezi agendana ubumuga ariko aterera amaboko n'ubu akaba ariko yigisha abandi umwuga wo gushona. Nawe nari mu bantu bahawe urupapuro rw'iteka. Mu kibanza cy'icyenda kacahaza Nifasha Beatrice umwigisha kuri lycée communale Bukemba yitanze mu gukundisha ishuri abigeme no kwigisha abakenyezi kujya mu mashuri y'imyuga. Amashuri y'imyuga arafasha rimwe rimwe ushobora kuba wananiwe najya amashuri dusanzwe utiga ngo kavuga ati reka nje kwiga amashuri y'imyuga kuko umwuga ntupfa, umwuga kandi urakiza niko bawuciye. Kibanza cy'icyuma cyaza ikora neza Santiana nubwo ariko n'umunyeshuri yahora yiga ku ishuri ry'akarorero mu ngagara mu gisata cya biochimie yabaye uwa mbere mu Burundi mu kibazo gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza ariyo Exeter. Nuvuga yuko urumva nabo muri Exeter barashimirwa kora neza nimba uri kuritegura Exeter ikore ugira ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri urumva ko nawe uzoshimirwa uhabwa urwo rupapuro rw'iteka Lewi Marse tariki 8 kwezi kwa Ntwarane. Ikibanza cya 11 hari Ishimwe Anikeria umwigeme akora utugenegene tukamufasha kwigurira agasabuni no kuriha amafaranga y'ishure. Nuvuga yuko uri umwigeme kuronka inoti cyangwa amafaranga uyakoresha byinshi na cyane cyane tumenye yuko kandi ni ibintu biriho abigeme bakoresha amafaranga cyane kwisiga amavuta iki wumva kuba akora uwo mugawe akaronka icyo afungura akaronka gasabuni ndetse n'amafaranga y'ishure ni ikintu gikomeye cyane. Nawe nari mu bantu bahagura papuro rw'iteka na nyine cyo bahera umukuru w'icyacu cy'u Burundi. Mu kwanza cya 12 hacyaza Ndagijimana Frida umukenyezi arongoye umutumba wa Gashasha mu ntara ya Rumonge azwi cyane mu gushinga amashyirahamwe kwandikisha ingo zibanye bidaciye mu mategeko no kugwanya urudandazwa rutemewe. Nuvuga yuko uwonye yashimwe kuko urashobora kuba uri umusore ugatera imbanyi umwigeme ugasanga muri ko muri abana bidakiye mu mategeko urumva yuko agufasha kugira nte mukiyandikisha mpaka mwiyandikishije kugira uri umwigeme nawe urumva ngaho onye aba ari avantage kuri uwo mwigeme kuko mubanye n'umusore mwariyandikishije ni byiza cyane gusumba. Hariho Dushime Ange Krista yahora yiga kuri lycée Saint-Esprit mu gisata cya Mati fizike na tekinoloji yabaye uwa kabiri muri Exeter muri cya kibazo gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza. Nawe nabaye uwa kabiri urumva yuko yahawe urupapuro rw'iteka na nyine icyubahiro. Mu kibanza cya 14 hacyahaza Manirambo na Konsili akora mu kigo cy'iterambere gingo n'ikibano. Nuvuga yuko nawe ne yarahawe icyo kipapuro ni kabarore mu ntara ya Kayanza afise ubukerebutsi nabone ngo budasanzwe mu gutunganiriza abantu. Nawe ni ari mu bantu bahawe icyo gipapuro cyangwa ngo urupapuro rw'iteka. Mu kwanza cya 15 hacyaza Nizigama Virginie arongoye ishyirahamwe Foi en Action amaze gushinga amashyirahamwe menshi yitaho gutunga imfubyi nicyo gituma nawe ni yashimiwe. Mu kwanza cya 16 Nintunze Dafrose nawe yerekanye ubukerebutsi nubwira inyuma yo kwiga gusoma no kwandika nawe ni yahawe urupapuro rw'iteka kana nyine icyubahiro mu gihugu cy'u Burundi. Ngaranza cya 17 kaza Hakizimana Rui nakubwiye yuko ubushimwe bwahawe abantu abakenyezi 17 ndetse n'umugabo umwe w'imboneza ariwe uyu unyedishiki ariwe Rui. Rui nawe ne Hakizimana Rui n'umugabo ashona impuzu z'abakenyezi kandi yemera kurara ku ijoro kugira ntate isango. Nawe ne yarahagura papuro rw'iteka. Mu kibanza cya 18 ariwe mwigeme wa nyuma Sindayihebura Rose umukenyezi w'umufakazi w'imyaka 57 wo mu ntara ya Bubanza yabaye akarorero mu korora no kurima kijambere nawe ni yahawe urupapuro rw'iteka. Nuvuga urumva ko barabamama benshi cyane rwose barabamama hari abamama benshi hariho Janvier Ndirahisha yarigeze gutwara les écoles secondaires. Nuvuga yuko nawe ne yashimiwe
yarashimiye mugabo sinovuga yuko gorwa pro gwiteka nawe ngo yaruronse mubandi novuga yuko hari abamama benshi cyane hari umutambukanyi wanyakwigendera yahoze atwari gusha cyo Burundi ari we Pierre Nkurunziza Denise Nkurunziza muramuzi n'umumama nawe ne yitaho imfuvye ndetse n'abafakazi akitaho byinshi kugira igucu cimbere gitere imbere novuga yuko nawe ne n'umumama nka Jewe Stable nshaka gushimira nawe ne n'umumama yitaho abantu dushimira na Angeline ndayishimiye umutambukanyi umukuru w'igucu cyo Burundi nawe yabikoze neza cyane gose nawe urabona yarashimiye arahagurwa papuro gwiteka hari aba mama benshi cyane gose na fame intwari no yari yibere na fame intwari novuga yuko nabo mama aba mama bakora neza cyane gose bitaho agateka kabigeme cyane ndese natwe abasore baratwitaho kuko iyo turenganijwe cyane habaye ikintu kitameze neza baragerageza kugirane kudushigikira reka nabone tubashimire kandi twongera tubifuriza uwo munsi mukuru w'abamama Journée de la Femme le 8 mars novuga yuko iyi mars yose ni iwanyu aba mama bose mko muradukikirana kuri Isaac TV ntimutere mu ginyuma mutere mutere imbere byo byiza gusumba tunashimire na nyene icubahira umukuru w'igucu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye kubikorwa bikora inka ariko arakora nuvuga iko igihugu cyacu Burundi kiko kiratera imbere cyane kuberawe kiko kiratera imbere kwera ikorwa vyiwe bikorwa byinshi akora reka tunamushimire tubandanye tuvuga ati dusenga n'Imana ibandanye kumwongerereza ingufu kugira ashike kuri byinshi yifuza gushika ko kuko afite indoto nyinshi afise aho yifuza ko igihugu cy'u Burundi uno munsi uko kimeze kumwakuza ntikizobe kimeze uko kimeze no munsi nimba giteye imbere no munsi kuri uku ejo muri 2020 cyangwa 2020 mu mwakuza kizobe giteye imbere do prince kurusha uko turi uno munsi reka nabone tunamushimire ndetse tunamutere n'intege kugwa byiza ariko arakora ndetse na leta mvyeyi nayo ntitwareka kwishimira yo leta mvyeyi leta nkozi nayo niri kubikora neza cyane gose turashimira abantu benshi cyane nk'abakunzi ba Isaac TV cyangwa nka je star boy nkora muri Isaac TV navuze ati iki ni ikintu ashora kwirengagiza ugerageje kuraba abasirikare baba mama urabona ko bari baberewe cyane ndetse n'abapolisi kazi baba mama urabona ko bari baberewe cyane defile nziza cyane aba mama bari muri defile bambaye ibitenge bishonye neza baberewe cyane bari umunsi mukuru w'akarorero ndetse kugwego gw'intara cyane kugwego gw'intara novuga yuko vyabere kuri stade ingoma mu ntara ya Gitega muri capitale politique ariko no kugwego gw'igihugu vyabereye mu ntara ya Gitega ariko ari abandi ba mama novuga yuko bahimbaje umunsi mukuru ari abagiye kuri za beach ari aba bawuhimbarije muhira nika bose tubifurize gutera imbere mu bikorwa byabo bya misi yose nanje kuri mikoza Isaac TV nanje nashimye kwashika kugira ndabifurize uwo munsi mukuru mwiza uko wagenze kose byari biryoshye mubandanye mutera imbere abantu mu bose mudukikirana aba mama kuri Isaac TV reka namwe bwe ndabo bifurize uko kwezi kwa gatatu nuko iwanyu mubandanye mutera imbere ya Listabwe kuri mikoza Isaac TV kugira ngo bamwe bawe ndabakunda cyane gose ugiye kuri Instagram uraza kwandika Starboy Isaac TV urashobora kunsanga tukayaga rimwe kabiri gatatu mugira ngo bamwe bawe turabakunda cyane gose Isaac TV we are on time bye bye ciao ciao
Isaac TV ho.